Hello guys, namkelekile nonke kwezi Chisape Entertainment Channel. Bethunana kubi kumanzi phansi ootsotsi babhokile ngoku. Bakhile kwenye ipage baxhomisa icawe during the service. Sele beqalile KwaZulu Natal eVerulam eDurban. Utata umfundisi bamphakamisise izandla ngathi ubethelelwa emnqamlezweni oku kukaYesu. Nansi ivideo umfana uqoqa kwanto nditsho iiPad le imele iBhayibhile in our days. Bafike ke guys batshixela abantwana kwi-bathrooms, bathathe imoto ezintathu, iTV zecawe, iphones zabanye abazalwane kunye ne-iPad abo bebephethe i-iPad zabo. Xa ndifunda i-comments, omnye uthi ucingela uba upastor ubeyiplanile le nto ne-robbers ezi bezifikile apha ecaweni. Omnye uthi inene siphila kwiintsuku zokugcina. Eish guys, I think mna nasezicaweni kuzawufuneka kuqeshwe ama-bouncer just to protect abazalwane. Enkosi kakhulu guys ngokundijoyina. Please share your views on comment section, like and subscribe. Bye.